Argentina.
Get the kid.
everything happens for a reason. And my question is, it has happened to her. What about you? Kiu niko kiuria kira ingi korona kio ya kwiuria tondu ni kuhanikite uguo kuri Sharon enie na nie.